yangu kwani ninapongo mimi kila binadamu mwishowe ananigeukia nitazame nani ni mwamini nani nani wananigeukia ningeugeuka 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 ningeugeuka.